Inedikuyenela Kuyamika Kuthokoza. Yeah.
Little jealous right cards.
Inedikuyenela
Kuyamika Kuthokoza.
Yeah.
Dizzoman.